Lapha kuse Eden Dale eMgungundlovu KwaZulu-Natal, le ndawo yona ayitholanga ukhahlamezeka okukhulu njengazo zonke izindawo zesifunda. Imbalwa imindeni ethola ukhahlamezeka, kodwa lokho akuvalanga izandla zezikolo kanye nabafundi ukuba bazonikela kulo mndeni. Yisona simo sendlu esimosekile Mbukeli njengoba nawe uzibonela. Ikhansela lendawo lincomo ukusebenzisana komphakathi kanye nezikole.
Kutshengisa ukuthi izikole nomphakathi kune babambana. Because mabe kuthi othisha bekhona ezikoleni bezokuzofundisa nokumanage izikole. Thina as community nathi we must assist them ezikoleni inkinga ababhekana nazo. Because lezi zingane kusuke kuyezethu ezesikoleni. So nabo njengoba bephuma namhlanje bedela ukufundisa kwabo esikoleni bezokwenza lolu hlobo lohlelo olunje emphakathini. Kumina kunginikeza ukuthokoza ukuthi since umuntu engenile as ward council, osho ukuthi there's a bright future kwa 12 in terms of your relationship nama stakeholders akhona emphakathini.
Uthisha Nhloko wesikolo ubonge kakhulu lesi senzo esenzwe izikole ezimbili ngokubambisana.
Yonke imphakathi esukumile enekelile. Siyabonga kakhulu. Siyathemba ukuthi kukhona okuzokwenzeka futhi ke mhlawumbe bakugcini la. Kusazoba kuningi futhi okuzokwenzeka. Abantu mabalokhu bebona izinto ukuthi ziyenzeke sinjani izimo eminyango khona abantu abalele ngaphandle entabeni. Begqunguluzile bebonga inganyezi. Bonke abantu banesifiso ukuthi kube khona abakuphosayo.
Okhulumela umndeni uPaul ukuthi emva kokushayeka ngezikhukhula izingane sesaba nokuhlala ngaphakathi endlini.
Emva kwekhukhula abafundi abaningi abakwazanga ukuthi beye esikoleni ngoba ama-uniform awonakala abamanzi neyincwadi futhi kuyimanje izingane zasaba ngisho ukungena endlini ngoba ziyayibona iyaqhekezeka iyakrekha ifuna ukuwa. Mebuye esikoleni abanye bakhumulela eminyango ngoba sakwazi nokuthi siboleke ama-uniform kwabana ama-uniform amaningi ngoba konakala izinto endlini.
Abafunde kade benikela babone lokhu abakwenzile njengento enhle nibafundise isifundo.
Into engiyibone namhlanje into engeyinhle, into eyenziwe imvula isanda kudlula ensukwini, into engeyinhle. Silapha la ekhaya emndenini wakamdelwa ukuzonikela ngezinto zokugqoka nje into eyiningi.
Ngokubona kwami usizo kakhulu umndeni wala ekhaya. Into engiyibone namhlanje angifiseli nanoma yimuphi umuntu. Isehlakalo esenzeke la ekhaya simbi kakhulu. And I'm very grateful to be part of this donation because le nto iyabasiza abantu futhi bengithanda nokugqugquzela intsha ukuthi baqhubeke nabenze lokho esikwenzayo. Into enhle unakekela umphakathi wethu.
Simi ngisibonela asingiphathanga nehle neze because uma ngiqhathanisa kweminye imizi ngisibona abanye imizi bephila kahle kanti iminingi imizi engajabule la ngaphandle. So bona kwami lana ngiboni usiza izindlu zwiloko akungiphathanga kahle ukuthi akubona bonke abantu abaphila kamnandi lezwini kepha ena la kumele sibasize ngoba isimo sokasikhe sihle.
Nginethemba ukuthi i-donation izobasiza ekutheni bakwazi ukuthi ingane ziqhubeka zesikoleni bakwazi ukuthi bathole indawo yokulala and futhi bakwazi ukuthi bagqoke badle kube kuhle.
Abantu abasha ngabakhuthaza ukuthi banikele kuwo wonke abantu nokuthi uma sebebadala bakwazi ukupha abantu bonke abenzeke izinto ezimbi.
Themba ukuthi umndeni uzosizakala emva komonakalo owenzekile ngalezi gukhula bazosizakala nobathole nokudla nempahla zokugqoka.
Lesi simo esenzeke kulesifunda sidinga imali ezigidi ezingamakhulu amane namashumi amane nambili. Okuhle ukuthi ziningi izinhlelo eziqhubekayo zokunikela ukuze kusizakale imindeni eminingi ekhahlamezekile. Mfundi, nawe funda okuhle kulesi senzo sokunikela. Uma kukhona abantu ngakini abadinga usizo, uma unakho wovula izandla zakho, khumbula sibusisekile isandla esinikelayo kunalesi esamukelayo. Umbiko ngubusizakwe wezindaba ze-SABC.